Kusihla ngolwehlali bangeni bengelele nabenkosi la ku SABC 1 Mzansi for sure ubhekeke nje ukuthi umi kanjani umhlahlo wakho Isimo sezulu njengoba ngikhuma nawe nje kusihla kanjalo nakusasa uzoqaphela imboze ngamafizulu kulo lonke lihla khulu esilakhele kanti unamathuba ezivula kuye u 30% makhona lapha ko Upington kufika endaweni esikhona lapha ko Port Elizabeth ngale kalokho ke uzoqaphela mboweni kusasa uzoqhubela imboze ngamafizulu kakhulukazi endaweni esentshonalanga yezwe sifika endaweni esikhona lapha ko Upington zobe usuqaphela amathuba ezivula azoqhubeka benguye lapha u 30% manje kufika lapha ko DI South African Weather Service bakhiphe isiqoshwe somlilo wamadlela endaweni esikhona lapha ko Cape Town kufika lapha ko Saturday noma njalo ufika endaweni esiphakeme lapha ko Port Elizabeth ngalokho lokho uzoqaphela mbukela uthi imboze ngamafizulu makhona lapha ko Eastern Dan kwaZulu Natal ngikhulukaze endabeni zokhahlamba kuzoba khona ibhathu zenkunga esikhathi sekuseni noma njalo sofika lapha endaweni esikhona lapha eMpumalanga akho njalo futhi endaweni esikhona lapha ko Limpopo uzobusucela nombukela uthi usize usiqaphele isimo esinjalo salo izulu mbukeli makhona lapha kwaZulu Natal kusihle uzobusuqaphela uthi amazi ngakho kushisa aphathi kwakhe lapha u12 sofika lapha u20 akhulukaze endaweni esikhona lapha ko Richards Bay ngibe nguye u21 makhona lapha endaweni eThekwini emlazi kwamashu etshela iminyama uzobusuqaphela ke makhona lapha endaweni ezikobethem azobe nguye u10 mbukela ukho lapha eGauteng bheka nje amazi ngakho kushisa uthi mahle kusihlwa ngaye lapha u11 sekuye lapha u13 kusasa ke mbukela uzobusuqaphela makhona kwaZulu Natal uzoqhubela ithokomale ngempela izulu amazi ngokushisa phakathi kwakhe lapha u29 selapha u31 makhona lapha endaweni ezikopeter Maritzburg eBulwa uzobusuqaphela makhona lapha endaweni ezikoemelo amazi ngakho kushisa sasa azobe nguye u25 mbukela ukho lapha eMthatha amazi ngakho kushisa azobe nguye u35 bokomandi yashisa ke izulu hope nje makhona lapha kwaSaturday uzoqhubela shisa ingaye ngalapha u35 uzobusuqaphela makhona eCape Town azobe nguye lapha u29 friend that yashisa futhi nakhona izulu mina ngithi kini nonke emakhaya inkosi thela umusa thatha intambo ezisa lapha kuvusizwe wakalanga.